Niamini nikikwambia I love you, niamini nikikwambia I need you.
Mapenzi yetu minataka tuyaendelee.